Join me, join me, join me, join me, join me, people. Join me, join me, join me, join me, join me. The time is now, the hour has come. The time is now and the hour has come. Uno agata go. Share the video, share, 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 share the video. Share no the video. O se ti go lu go no mume. Obu na afuge. Nke emego onye obuna na anya. Biko, forgive my manners. Good morning, good afternoon, good evening everybody, depending on where you are joining me. Nyamal each and every one of you na ma. O. Kaiga as in kaina ga kwa no nilu. Una afuge ihe na eme na. Oku na afuge. O do na ehu na oka anya. Oku ejiri ga ka me gini fu onwe. Okwa these people put out. Na eti mpu. Na agbagali. Na eme ihe asisi eme na eme. Na ebo ndi IPOB leadership ji. Na ebo ha ede, na ebo ha aja. Onwe ihe these people na ekwuro na onu. Ha nyuru nsi na onu. Today, gini neme, spirit is so Biafra na ha don have van van van. Uno believe that an assignment of all people, ma ihe me Mazi Nnamdi Kanu, we wankete. Nyana Nelly, ma ihe me Mazi Nnamdi Kanu, ha we wankete. We na drag nde DOS front and back. Sino nde DOS, no ha bundele Mazi Nnamdi Kanu. To the extent that Mazi Nnamdi Kanu known as DSS dungeon, with you see that naka DOS, the DOS naka ha docha ni he melienu. Okpata hafa. O se that naka nde DOS docha ni nande lelienu. Okwu na afuge. Simon continue bodo that na aja. Continue nyana Nelly when they mislead the people. When they deceive our people, when they do all kinds of things, when I told their CDGJ, when who they are these people who never run the DOS, people share around video. Share around. I want you to share this video because share around the video. Confession time, oh Lugo. Oh, Gaha Karake, Lugo. Spirit, I'm on it. Last two weeks, Kaneli Batana tweet, and they tweet in our wago. Simon, Nakuru. This week you put on Simon. Simon and I hate with in our bago. Nelly na Megali. So now these people ma the truth. How we pulu DOS nono. We pulu Mazi Chike doziem nono. We sino on the DOS no as in nanyu ma digo compromise. That's na Mazi Chike doziem the compromise. All of them na DOS na had a compromise. So Simon Epa, are you trying to tell us now that na DOS are innocent? You are not telling us now that now the DOS the innocent. Not Nelly and Kuna Febu Bonye betrayal Mazi Nnamdi Kanu Gone. So he na want you today, but that now. I can the DOS the docha, right? Oguna Fugo, on your bonana to a se, or that how man would you wear. I see the kind of lies someone went on to people. Today, that I see at the Gidegui. I put a sin or DOS, no happy trail of Mazi Nnamdi Kanu. Today, no answer was in all Nelly upon our favor. Nelly put a zebia confess, yeah. Upon our Fugoka, as in Cadiz, idiot, to see when I chigari people. Share around the video. I say that Nelly Lunelli from now till next tomorrow to come out and confess. He held Omer Mazi Nnamdi Kanu na Kenya. Upon a quasi Mazi Chike, does him. About a person the DOS that they should come out and confess. So all this while Simon and Nelly are dragging the DOS, so they are innocent. So all this month, sir. So all this year, no one, Anna done the leadership of fam. So they are all innocent. So here, they are just fabricating it that time. How just so chalk and how will you destroy ya the struggle? Upon our forget, it's your quack what I give. Okwe wolu go akaku onwe mgba na eku that no Nelly na Simon na aka ha de ni he melo onye ndu. Everybody na as in so many people say that no asin na obure ezi okwu today os ne no Simon puta that Simon of all people. So na Simon na egbe nta wele ike ma ihe melo Mazi Nnamdi Kanu mechi onu na ebu ende DOS na si ma o mazi chike dozie m okwu na afuge agwalo mo no that na these people na akwuru ho ugwa ihe abu bribe eli leri ihe abu ugwa akwuru akwu. They gave them money to come out and destroy IPOB. But because of na he nego anya he mewuzi ihe ha na emo onwe ha expose onwe iko abu that na ekezi ego 50-50. The money enyela ha he kwezi he ke ya 50-50 okwu we sebe. Can somebody tell me here there's no Simon and Nelly Akuna Febu? Absolutely nothing. Omo ofumburi ihe ji aka na asi no ya na eselu Nelly na Simon epa. The spirit of Biafra semitegu isi. We chok o make these people expose. Omo re anything na eselu ha na abu. They are just as in exposing themselves. But I want to tell them, okwe furu this film ha na eme. All this cinema ha na agbanye. They must come out openly. How can I put that open? Be a poor here, Melomazin Nnamdi Kanu. Now, someone in a tweet, Wago, Nelly Akun a tweet, Wada, or Wasalo Hanyo. They must come, and there is nothing Simon who gave me exposed today. Nelly Akun of Febu Agahaba Yenime. There is nothing Nelly Akun of Febu gave me exposed today. Or to have to betray Onyendu. Simon Ebentaga Haba Yenime. So, Simon who put Nelly. And the Nelly Bo Simon. Akwono na afia. This guy came out 2 days ago. Where say that na no we la sing ya toro. Na to la sing. Eh that na e puta say that na e bu Nelly. Na Nelly bunyanwa. That no akwa si. Kedi ho ji agbulu onwe na because of na kacha ma buru go jide. All the go ka o ga de. Everywhere there is woto woto na. Onye abu na azu isi onwe azo. Simon na puta ji so no na e bu Nelly na Nelly bu. Us is that na abrozi Nelly and Nelly abrozi nyawa. Geneka this thing negosiono. Share a video. Geneka this thing negosiono. Geneka on negosi. On negosi that na these people, they are criminals. No ha mwi hemelo nyendu. Someone who katane no gube na ana. How many of you funu golebe mazi Nnamdi Kanu na atuasi? How many of you funu golebe mazi Nnamdi Kanu gasi ni ha do tua tomorrow si no drozi otua? How many of you, full Mazi Nnamdi Kanu, us that we are whiter than whites. So, get a Simon Ekwentasi wepo, that's that they are whiter than white, and not us. Umuchineko, not us. Get a Simon Lucy wepo, and not us. Say that na na ekwazi henyakulu. Ona mega na mega. Mazi Nnamdi Kanu, on a mega na mega. Our leader Mazi Nnamdi Kanu, on a raga, on a wukata ekwebi. Una fugo ihem jiwe wonders na this guy ana pa Simon Ekwenta, he is a criminal. Onye abu onye oshi. Ihe agwalugo today, tomorrow aputa sigo na ekwu ozi. Eduzie confused. Odugide go puta na halfway ora na hoge. Otu akosi we na edu ndo otie. We dugude ha dugude ha we si ha that na barrister Fanye Jofa di go compromise. For that na ha ga kwusisi na ege ya nti nonu. Ona katakwa di other day puta kwazi e si kwazi that na barrister Fanye Jofa is a no go area. That he is doing a wonderful job. Ona afuge. Ona ekwu okwu with his two both side of mouth. Onye agwawo e today tomorrow o si kwazi na ekwuro e. Edu strong dead. Somebody like this, Gaputa Sigma that's Nege Mutelugu Biafra. How are you sure that na Simon Ebenta that's not Gemutelunu Mwelongwe? Onye Gabuoku today, each day ni Hokuru, tomorrow, or deny Yan Ebrozin, or Brozes Yoku, Natolasi, or Ihaneme, or Ihomas. Biafra restoration now, or Ihomas, is it a child's play? Iha Begule, we had your womas. Inokati wolu people's life ne wewu. Inokati wolu people's emotions ne wewu. Epote ko wanting. Ki wake up for wewu. Ka people we fuga so onye do formidable. Tomorrow that in wadogo epote ikugalia. O ihe aka aga emegide we nwete Biafra. These people ne follow Simon Ekwenta. I want to ask you guys today. Mazi Nnamdi Kanu numa. Simon Ekwenta na abu disciple Mazi Nnamdi Kanu. Na ebo nye ne suzo Mazi. Mazi Nnamdi Kanu na suzo ya. Mazi Nnamdi Kanu na atu asi. I am asking you people. Mazi Nnamdi Kanu Simon Ekwe. Piko share a video. Share a video. Mazi Nnamdi Kanu Simon Ekwe. Ntasi that ne su. That ne ebo disciple Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu, is he a liar? no okwu odu the following dot unu na ekwurozi Mazi Nnamdi ka na emie okwu na afugo why you have seen why Simon epa and the nelly okwu na ofebu they are the people that sold Mazi Nnamdi ka na ha bu ndi lalo Mazi Nnamdi ka nya na aka ndi ilo. Today they are now running around. They are looking for soft landing. Hana wakitikiti na wakatakata. Kede ebe ha gba aga. Biafra spirit ji ha na olu. Ihe megideru megide someone ekweto weputa na tweet this thing. Odi unuka onye oji anye. Odi unuka ahu ofoziri onya. Onya na ife na eme. Simon ekwenta na ife na aga biga. But I want to tell you people today. Akwono furu ihe a ga afisie. Chineke amanitogo olu oma n'ime anyi and all that look dey lo na ogugo. These two people, these two evil people, they must confess. They must. Akwono furu ihe nile ha melo ha ga aputa kwuo ya. Na na tweet na they will confess with their mouth. Nelly puta kwuo nko melo, Simon ekwuo nko melo. Na ha na edemede oburo ihe anyi na ekwu. Go okay since 12 months Simon ekwenta da where that na something like this na go on o mechi onu oburuzi enkita anu wa ofu that na Mazi Nnamdi kan is about to come out. Simon we be don't tweet this thing. What happened to the first month eji Mazi Nnamdi kan? Why not Simon e put abia tweet here this thing? The second month, third month, fourth month, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11, going to 12 months. Kasimon no potaziri. We be na tweet lono. Medicine after death. Onye malodi awa. Odo unuka as in odo wadi ka trust toya. Nya omo all these things all these months. O mechi ono. Ki ihe mebie. Ka things na emebi. Onacha poza watch bido. Ebensi enwete ego ejeji me Mazi Nnamdi kanu. Simon ekwaputa si ndi mmadu atuzi na ego. Si Biafrans onye atuzi na ego. Onye abuna kwusi etu. Onye abuna kwusi ja Ipob meeting. Onye ejezi na onye atuzi na ego. Mana puta na ati unu our leader will come out. Our leader will come out. Ona blackmail innocent DOS. Oji na fundraising. Na ego umu mmadu wayo. Kita anu mmadu. Simon ewopugu mweri account na website ha ji egwu wayo woluzia his own personal account tinye onye na akpo di agwa onye macha that na no nelly la Mazi Nnamdi kanu nye na aka ndilo o weputa mechi onu till this minute o we mechi onu bankete oluzia now ki he me pichagolu. Everything gachagola gacha. Kamaze Nnamdi kanu na ekwu okwu eputa. Simon we puta wo. We just puta, we na tweet. We na akwinyo, we na edezi kanya na Nelly si we la Mazi Nnamdi kanu we nye. Onye do tu o deserve to go live. Somebody melody her. So Simon ma all this why. That's not the DOS, the innocent. But because of that, now for the whole world, can he destroy your IPOB? Simon Mechiano, can you not nearly rasa IPOB? Abuzana harasa ya kaorigoro. But today, I forgot that now that harasa won IPOB. Oh, where put us there now confess? Simon, ebenta ugoro ne kampa ugoro eto. Okwe furugi. That thing go na nearly melo, ono ga confess. Nka bu sure. Ni na tweet it is none of our business. Owe ha yi je we kwolo. But ko ku do tu an elego. How much more Mazi Nnamdi kanu puta? Di oku ga dova. Oku ga elegi, o ga deses. Akwa gi imechi onu, ihe na emebi. Ana agasasi everywhere. Structure Mazi Nnamdi kanu set ri. Onu na ado evan van van. Isi side ya, neli isi side ya. Anything up na DOS ukuru. Simon ekwente puta twist ye ya. Anything open and the DOS ukuru Simon aputa jide that thing twist ye. He will, as in, he kept on twisting everything the DOS in ekwu. Onye de, e ma powerful kwu okwu. Simon ekwa puta me ya attack. Mazi chine asa mwolu puta kwu okwu. Simon ekwente aputa Chike dozie nkwoku. Simon went up to may attack. Look at it. The same man, this judge, ana ekwu okwu ya. Ana ekwu that na man na Teresa onu ara gburie. Unu get in onu. That man's name with this thing Simon ekwenta na aza. Osi na ekwu mwe eji egwu agu. Mwe eji egwu Ipob. Mwe eji egwu Biafrans. Mwe eji egwu DOS. That means he has been working with that guy for a very long time. Anybody who na kwulu okwu anyhow na Biafran land heje wezuga that person. Otu esi we monye nke expose how much more nde nke na amaro. Una afuge the people na egusisi our people na Biafran land bu. Ndi otu Simon ekwenta. Their names ba for Simon no na za. Afa ha na za ba for Simon no na za. The name of that guy beheaded that judge. That judge ya. Afa that man obu mwe eji egwu agu. Which na Simon ekwenta puta go si unu that na afa ya bu mwe eji egwu agu. Una afuge. Ezi oku na aputi ife. Okwe furu Biafra spirit ge mecha chu unu ihe. Unu ge kwete. Akwai furu unu nile, Biafra spirit ga-emechi unu ihe. Unu go agree, unu ga-ekwete that na ọ na-eme. Someone iwe mechi onu. All these things iwe na-eme. Iwe gba nkịtị. Because of na ego enyelugu agbadago. Iwe pụtazie tibe mkpu. Medicine after death. Medicine after ka onye ahụ nwụchagolu, ibulu ọgwụ bịa. This thing someone na-etu iti today, kedu ihe a ga-akwe? What does that mean? HMS not DOS delu Mazi Nnamdi Kanu. Kezi ho na tweet kwazi na sikwazi Nelly bia confess ye. Na onyere Nelly from 1940. Nya bia confess ye. Ke o di confession again on acha ka Nelly confess ye. Any confession Nelly game, Simon ekwenti geso we mi. You will be among the confession. I geso putawola onu gukuo. Imalu ko unu si we me Mazi Nnamdi Kanu. In on a social media. No wonder this guy likataji, likitaji, likitaji, where bataje na Biafra struggle. Kobia walia people. Immediately actually you go to mind Mazi Nnamdi Kanu. O feel that no mega arrive. Immediately Mazi Nnamdi Kanu palu this idiot afa. O bidozie, we na bayi me, na acha ko si shortcut, ko si kona kona bayi na IPOB. Simon, akwai furu nka wu mbido ala gi. I ga-etipu ala. Akwai furu, I ga-agbala ọtọ na social media buputa amu gi na confess. You will be naked. I nwere ihe niile unu mmelu. I ga-agba ọtọ, Nelly ga-agba ọtọ. Unu ga-ayi ala. Una go run mad. I chọchala onye unu ga-ebetray. Onye unu ga-eji wee kpala ego. Ọ bụrụ Mazi Nnamdi Kanu. Nya ka unu furu unu ga-eji wee gwu wayo, right? Unu chọchala onye unu ga-eji wee gwu wayo na afro. Obula our leader, who ne jecha gej or follow Mona. Okwa this time, oh God. Unwe be ihe flow. You have not seen anything. Unwe be ihe no flow. Nka abun bido. Iwe puta wo. Ifele we pegu. Iwe swallow your pride. We puta. We sino Nelly that she must confess. Oh, you know that she have something to confess about Abi. Iwe kuluma zichike doziem non. Sino aha. Now how betrayal Mazi Nnamdi Kanu. Can people who follow you see they follow digisef? A liar like you, a criminal they can, son of nobody. I wonder how these idiots that are following you see follow you. I wonder. You walk with that tomorrow, ejidego, iwuru onwego, imia, a criminal. Ina agwo oshi, agwo onye na-ezu oshi. Ejidege go, ejidege denya, ejidege denya, ina go up and down, no deny. A criminal like you, kete puta go maluzie no Nelly, no brozi DOS, no Nelly betrayal Mazi Nnamdi Kanu. Eke nengi. But ihe mchole ewa go tata abu dat, ni ga asa no, you must confess. Ono nabu, ono nabu. You are Nelly, and the Nelly is you. Don't worry. Onwe ihe mna target. But, broadcast ya, eye he mi eta. Aga edobe ye edobe. Okwe furu go Simon. Onwe be ihe furu, you never see anything. Nka wo obele. Judge one that judge one day you pull out before because of Biafra. Judge one ha. Ha no na u no go na na ogwo ha. Ogwo ada ogwo. Ha na anwo ogwo na the worst. Ha na anwo ogwo o na the worst. Nke go ga de ewu. Nke go na Nelly. Ala no ga yi. I'm that eya ha ogwo ya ogwo. Share around video biko. No forgiveness. We will never forgive them. Simon, all these things for so many months we met you on. Oh, today, God put a picture. Never see any as one man. Now, as in a Nelly food photo, as in a Nelly gate, na Nelly got a confess, yeah, and I did Nelly in your voice notes, so many things. I'll get you women Nelly exposed. There you were men come, men cause. So, you much a dee Nelly, you were met you on since all this while. So, go na dee Nelly now. You may have one kitten. Don't worry. It's your good appetite. If you hold on the figure, it's your good. The truth must come out. It's your good natural cup of dog appetite. It must come out. Anyway. I didn't want my people because share around video, share the video. I won't share the video, share the video. But here in Chile, we know about that now. Chineke Jiga care while in the DOS. DOS, they are innocent. Mazi Nnamdi Kanu said it. That's not about DOS, yeah. Not about how we betray me. We not forget. So, in the betrayal, Mazi Nnamdi Kanu na hala pata. Ebe Simon who tweet, Nelly Akuna tweet yenge. Other people join in her because it's not only two of them. They have so many things to confess. How many, many things they have got to one. So, Nelly na Simon, the Pugodun day, the spirit of Jigodeji, the spirit of Biafra Jigoduha, others got to very soon. Can Nelly now confess, Simon and I confess, Ndozo ga na puta because I confess and I quaffa, and I put names, and I put those people, Onya Olaf or put Zalonia, Biakuego Nenye, who Mbakolia na phone, who can the government is where Biakutaha. They will all confess. Haga wani himen. Because apa fagabia kulono. Haga apota. They must confess. Nkabu iwum panaka. Haga confess. God you go do no. Then another one. Azadi kibe. Don't worry. Tomorrow I'm coming out. Akwa all these idiots. Ne disguise so unwe ha. That's na hana support to DOS. Imalo unwe ibia na jumonu. Imaloma eputa na ajumonu na si mada chalugo no Simon ekwenta ki si anuta ihe na eme na bani chukwu ga abugo onu akwa ifrogo bu useless man inwelu as in inwelu aki ji block aji kunegu for your mind you are blocking achalugo in a block on na WhatsApp block on na messenger block on everywhere but to thunder ga fire ga kaputa tomorrow I will come out and expose you to Biafrans onwe be ihe flow. Go buy no man at your age. He can allow as in he can our foundation our bending. You are not ashamed of yourself because of Namusigi. That na Simon, no Simon, kisi anota. Ihe neme na Biafra land. Mwana anota si ihe neme na Biafra land. Ihe neme na Biafra land. Na anota na ka Simon. Nya get release rigu Mazi Nnamdi Kanu. That gossip ge nyegu Biafra. Mkucha ya. Ijiri di annoyance block. Well, I'm coming out tomorrow for you. Thunder our body gile. Mama mochi gozo. In a child of mine, for your mind, you are blocking me. Mama mochi gozo. In a couple of the media warriors, they preach it to them. They should stop talking about Simon Ekwenta. That Simon Ekwenta is doing a wonderful job. Then why can't you walk up to me? You know, amazing woman in our custody. Why not go and walk up to me, Gwamia? You should have come to me. Simu ada chalugo. Hapu Simon na ekwenta kana mune ewo. Eka le ewa miya. Apu na nune wo moro wo fuma. Nebu a grown up man. Eka le ewa na mnya na. As in, ke ewa mumuwa chiri gozo. Ke ewa mumuwa chiri gozo. Ine men zuzu. Ije ku yo follow me ne na akongi. Mbe eka le ewa miya. Apu mwanyi ka mbe eka li ukiye no onogo. That's the come dog of van van van. You could trust me. In our yala, you are mad. Look at this idiot because of Nina na US. In manage nigga at your age. In on a US. These people in a US, so it's high time I get you to check your brain. This guy be so frustrated. A useless old idiot. 50-something years old man. Onu be one. Onwe ronwa. Onu ya na America na ezuzugari. Ya na ndocha nwa ogu today ha nwa tomorrow. A useless coward. Somebody na enwe ron sense. I na enwe tenwa da achalu ugo onu. E kusie. E da ze maka ki je block wom. E na block aji. Daze. E na block aji unnegu. Onye nzuzu. Fella, don't worry, I'm coming out tomorrow. Echi kama, that's a ma bobo koku echi. Ihe ma agwa ha go bi he ma, but ihe ni ne ma ma agwa gi echi. Wait for me tomorrow. Ma mo nyelu go onu gukuo. Ma mu ihe riri we nwe mind. Ma mu ihe riri we nwe mind. Ipute na that's in a challenge him. In a challenge him wa. Ma mo chi di go ozo. You will tell me tomorrow. Echi ga gwa mia. Onye nzuzu. Uja da atogo. Ipom na WhatsApp e block. You are mad. Chukwu kwa ọwa ọkụ. Onye nzuzu. Look at the bastard. Ino na America. Feel say that no onye na no America, no onye ahụ dey inconsequential. Every time you na ma gagari at your age, you nwe hum block Bennage. At this age, question ina ru no Bennage. I'm going to achieve in life. Did you know what I have achieved in my life? Unye nzuzu ina ewe telu mwono. Uja da atoge. Ipu ina agagali emalo mekwamu. Na achalugo kedi ihe ne emena bany. Kedi ihe asive. Na asana aga alu imposto Mazi Nnamdi de Kanu. Na aga akugali Mazi Nnamdi de Kanu. Na asana aga alu Mazi Nnamdi de Kanu. Aga alu gali Mazi. That na aga release la new fake person. I got a YouTube in a gossip around. In a get Simon Ekpenta. Oh, Simon Gazota go Biafra. Simon get released go Mazi Nnamdi can idiot. A useless coward. Ujada atoge. In a chat in a WhatsApp. You are not afraid. Ujada atoge. Onye nzuzu. I be America. Don't worry, tomorrow man. Dad, me begu gwechi. Mama that in really we one gwa moku chukwu ga bu won idiot am I know he na eme I never knew that no ihe aka ina agagali na agwa people e putesi no nya ma ji we do rude onya ji we do rude I we kwusi ko nya ma na phone that na kwusi ko nya ha na phone because of na na be ko ya on a sound rude look at anuman. Idiot dukosu. Onye na-enwere ọnụ ụsụ. I gara America yesterday wee na-mess up. Look at you. Onye nzuzu. People amụrụ na America, ha brag be the way na brag. Ha ndị amụrụ na America, ha brag be otu isi a brag. Ọ bụrụ an old cargo dịka gị. I gara America na as in nka. I gara America na nka. Jebe ahụ na-ezuzu. I na-gossip around. Onwe ho single woman keep mulu to as in keep her to yourself. No, every time na attack am osu. E na block adan nega no man. Amon go mu ni nego muru onwe nke do ka chalu go go ja da to ge. Inwe ho fear. Single fear adrog ni me. You na chama ni feel Lord that ni geji we shine. Chukwu bo go onu. Amon man, ozu na enwe sense. E no na America, mba emeche no la America ga ha nata. In our support, Simon. Mbika lime pono go simmo. Achalu go stop attacking Simon. Amara na attack in name Simon in a wagi we. I never knew. Mana chukuga bugadu kodugo dechi. Kodugo dunu.